tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda.
Thank you.